uphinda phinda uze wandule ke ngokusombulula u-5 ophindaphindwe nge-cube root ka-2x squared phindaphindwe ngo-3 ophindaphindwe nge-cube root ka-4x to the power 4. So into ekhawuleza ithi qatha engqondweni yoba sizame uthini, sizame ukutshintsha ke uhlelo lwazo ke ezinto ezimbini okanye sitshintshe i-order yazo ke ukuze sikwazi uthini uphindaphinda kuba singakwazi uphindaphinda o-5 no-3. Enye into esiyiphindaphindayo kaloku uzukhumbula uba zii-cube root zethu. So ithetha ukuthi i-cube root ka-x ifana nqa no-x to the power 1/3. Kuba uzikhumbule bendike ndakuxelela le nto. Masike sibhale ke i-cube root sizonyusa ke ngo-1/3 okanye 1 ongaphezu ko-3. So sino-5 no-3. So izawuba ngu-5 oziphindaphinda ngo-3. Ngu-5 ophindaphindana no-3. Mandike ndibhale ngomnye umbala. Ze ke sibe ne-cube root ka-2x squared. So le nto singayibhala ngoba ngu-2x squared to the power 1/3. Ze siyiphindaphinde loo nto nge-cube root ka-4x to the power 4. So na 4x to the power 4 to the power 1/4. So into esizawuyenza ke ngoku sizokhumbula uba xa sinento ezingaphakathi zibe zonyuswe ngento enye sizawuthatha ngothini? Sizawuthatha ngozohlula izinto zethu ngaphandle. Kanjengoba xa sino-a to the power b aphindaphindwe ngo-b to the power x. So izawufana loo nto uba ngu-a uphindaphindwe ngo-b to the power x. So nalena ke singayenza ngolo hlobo ke uba sithi ngu-2x squared aphindaphindwe ngo-4x to the power 4. Ze yonke loo nto siyonyuse ngo-1/3. Uzukhumbule kaloku uba le nto sisenza kanje kukuba kaloku uzonyuswe ngenani elinye. So u-5 phindaphinde ngo-3 ngu-15. So xa sinozama ukusombulula lingaphakathi singenza into elula. Singathi u-2 aphindaphindwe ngo-4 kuqala ze ke sandule ngokuthi u-x to the power 2 aphindaphindwe ngo-x to the power. So 2 times 4 ngu-6. U-x squared umphindaphinde ngo-x to the power 4 yena uzoba ngu-6. So x to the power 6 yonke loo nto siyonyusa ngabani? ngo-1/3. So ayingo-6 kaloku 2 times 4 u-2 umphindaphinde ngo-4 ngu-8. Qa ndiyabona uba ndenze impazamo ngu-8 aze u-x squared aphindaphinde ngo-x to the power 4 asinike yena u-x to the power 6 kuba loku dibanisa ii-exponents zakho. So u-2 umphindaphinde ngo-4 ngu-8 ayingo-6 uze ke udibanise ii-exponents kweziya ufumane u-6 kuba ngu-x squared uphindaphinde ngu-x to the power 4 ufumane u-x to the power 6. So yonke loo nto ke sizayonyusa ngo-1/3. So yonke loo nto siyiphindaphinde ngabani? ngo-15 wethu. Singasebenzisa ke lo mthetho kaphinde ukuze sisombulule sehle. Uzokhumbula uba sinezinto ezimbini ezingaphakathi kwi-bracket. Ngoku sizawuzama ukuzohlula. So zinika u-8 to the power 1/3 aphindaphindane no-x to the power 6 naye abe nyuswe ngo-1/3. So yonke ke loo nto iphindaphindwe ngabani? ngo-15. Ke masike siphinde sijonge ukuba singathini ke ngoxa sisilapha. So u-x to the power u-8 ndizama ukutsho u-8 to the power 1/3. So uzokhumbule ku-8 uba ngu-2 ophinde ziphindaphinda ngokwakhe kathathu. So loo nto izasinika bani? Izasinika u-2 kuba kaloku u-2 to the power 3 umonyuse ngo-1/3 uzasinika u-2. So u-x to the power 6 umonyuse yonke ngo-1/3. So le nto izafana noba sizawuphindaphinda ii-exponents zethu u-6 no-1/3. Ze ke loo nto esinike u-x to the power 2. U-15 ophindaphinda ngo-2 ke usinika u-30 kubalo kung-15 oziphindaphindanga ngo-2 phinde sibe nalena ke engubani engu umanikinibhale ngomnye umbala sibe nalena elapha ke engu-x squared engu-x squared so ku-x squared ke le ubeke ngolo hlobo ugqibile zininzi ke iindlela ongenza ngazo mhlawumbi ungangakhethi ukusebenzisa le nto ungasuke usebenzise i-cube root uziphindaphinde ngo-cube root zodwa ube uphuma ne-answer nenkcazelo yakho ekugqibeleni akho mfuneko yoba ke ubhale la 1 over 3 okanye uzitshintshe kodwa kuxhomeka kuwe ukuba yeyiphi oziva udlamkile ngoyisebenzisa okanye yeyiphi oyibona elula ukuze isetyenziswe nguwe kodwa mele uba uphelele apha.